sikhululele inkonzo yomdali kusasa nje ngokuba siphume kunyingoma amakhulu abili amashumi ayisixhenxe anesibili 272 ingoma 272 umhla weSabatha nkosi sibuye sawubona indlu yakho yobungcwele sibuye sayingena ngena nokungena kwethu Sibuv ubukho baKho zithi iintliziyo zethu zamnkele laKho baKho ongabanikanga nentsikelelo yaKho baKho abayimilwelwe abangekhoyo apha bona isikhala zaKho zikhuthaze zonke zize ziwathethe namhla amazwi abo onke othi ngcine le ndawo ingasiphakamisi benkumbulo ele ndawo ingasiphazamisi siqondise iintswelo zethu ukuze sisibike sibonise ukona kwethu nobutyakala bethu 272
umhla we